You can never tell when it might rain from a sky that always looks the same. Remember the way you'd freeze that secret smile all day. Remember the way your storms, they took my breath away. You can never tell when it might shine from a sun that always borrowed my eye. Remember myself before I climbed up on that shelf. Remember the dust that settled on my soul like rust. Da do da 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 da. Remember the years I lost or gave myself away. Remember the years my ice stream froze me where I lay. Da do da 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 da. Da 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 da